Zulu ya ikoshis. Tene bache chesa tiga makom. Kiketwa lasha sikpenyu lukom. Pele nga stresa. Hipe ligwi pati kwa lasha nga presa. Niruzo hori luna. Akuma niruzo nga.
Etze de sarofa. Rude B. Kona na msakazweni njenga manje. With a beautiful song, man. It's the matter of chilies. Are you talking about the chilies that oring mkondweni wami njengamanje with there is pele pele, ne?
Sure.
Pele pele. Don't take me through the song. Ikhamwa kanjani? Who are you with on the song? Before nje I'm moving on into any question.
Okay, sure. Kulengoma ingoma every EP yami engiyiphushayo, EP yayo that's the love EP yabo. Kulengoma ngiphethe uMathu Beats producer uyena no 1020. Amanye amajiki engisifana nawo.
Otherwise, I need to know from this side of pandemic.
Nje ngathi akumele ulale passageini, kumele uloku uqhubeke usebenzile. Ukuze abantu bezoloba beqhubeke njalo be-recognize ingasali kunesizungu ne-space yabo uyi-artist.
By the way, who do you want to feature in the nearest future?
Yo, okwamanje ngingathini umuntu nje, hey, abona uzakwe.
Uzakwe
noma uDan Ken. Sure.
Yeah, ama plans akhona for doing that noma you just kulento leyo kufisa but unama actions owazamayo.
Ngiyazama ukupusha lapha nalapha kodwa ngiyathemba ukuthi isikhathi sokugcina sifikile sishaye yathi yonke into inesikhathi sayo.
Okay, how abantu okay, let me just ask you this question when we come back. Let's just hear the other song from you as Urod P. Mlaleli la ungakhona, feel free to inbox me on Facebook TJ Mayoyo if you have a question for Urod P noma you want to ngoma umculo wakhe, and feel free to send a voice note kule number 0604967964 0604967964, cause when we come back siya ivala ke indabanda by interview yetu.
Where is where I'm from. Hadi is my hometown. Ilan and Zalelwe Kwan. Tandu Kwangange support in no Tande Ning Nigalon. And everyone from other places show me love from keeping on. Karezi Sandra Sopmel and Gafunga Gatsinga Fum. Lamika's girl full of tail and your lessing in Pagansela. I come from through the darkness, Kunzi Mandi Shangansela. My first EP is amazing. Duncan Talon, can you say?
I'm in Nagisuguma no bone, I'm going to get Kaslam way. I'm in Nagisuguma no bone, I'm going to get Kaslam way. I'm in the soup, 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 I'm in the soup,
Because of time, we have to bamba this song here, Mlaleli. It's 21 minutes past 4. That is your time. Hey, ngazingishaya producer la. Ushayile ngesikhathi sakhe, wasibeka ngendlela yakhe we Route P. Ungazulwe nami ngoba ngigcina futhi ngasangenanga nabantu abakhuluma nawe. Kunabantu laba bathi baxoxusana nawe. Ngizobheka nje abayifew mnganami ngoba ke isikhathi asivumi. Uthi lona ke uTholi from KwaMadlala uthi angithi nje big up to uThobani aka Route P angapheli ke umoya.
Ngiyabonga kakhulu.
All right, asibheke la bathi ke umfiseni wakwangcobo uthi uyawuthanda umculo, uyayizwa ke ingoma yokuqala engathi iphampa kamnandi kuyena.
Yebo, ngiyabonga futhi
umfiseni. Asizwe ngala sivale ngayo ngoba isikhathi asivumi brother.
DJ Mayoyo ngiyanibingelela studio. Hey, mnandi kakhulu umrap, ngiyawuthanda kakhulu umrap. Kodwa ngisafuna ukubuza ukuthi njengoba ezweni kunjena nje, ikhona yini ingoma icabangayo ukuthi kusasa angakwazi ukucula ngale zinto ezenzakalayo, angakwazi nokushaya ingoma ukuthi ngomhlakabani kunyaka owusoso kwenzeka izinto ezifana nalezi ezenzekayo. Uyathanda yini ukuqhubeka ukuze aqophenye ingoma irekhode ezokhuluma ngezinto ezenzeke kulo nyaka. Funa ukwazi ukuthi usenawo yini umdlandla noma sevele waphelelwa amandla. Life goes on ke lo sihleli nani nginilalele ngilaye igama lakho.
Ngiqala ngegama lakhe, Life Goes On, ngiyalithanda igama. Brother, talk to us. Khona mhlambe ama-plans akhona uku-release ingoma about izinto ezenzakalayo njengamanje.
Yeah, I'm bonded the good to Life Goes On. Yeah.
It's a good name. You can use this name for industry.
So, get in. Kule project le ngizoyikhipha ezophuma umhla ka 31 ikhona ingoma lapha ebiza ukuthi ithi Hello Madiba, yabo. Iyona ke ezokuthatha ikubeke nje lapho sikhuluma khona ngezinto ezenzakalayo manje, ushintsho olwenzekile, yabo. Since sekhona uMandela ukuthi kakumnandi kanjani manje njengoba sokuphetha umusha upresidenti ukuthi mos kanjani.
Route P, ngenxa yesikhathi, umculo wakho siwuthola kanjani? Mhlambe bese uyasinika nama details ukuthi mhlambe sikukontakte.
Okay. Umusic wami uyatholakala, ngizokhipha ama link nje ngomhlaka ngizokhipha ama link ngomhlaka 31 nje makuphela inyanga, 31st of July. Umusic wami utholakala to all digital platforms, on Facebook ungangisearcha uthi Thobane Route P Gcwele. So that
you
guys
are going to
land there.
Yeah,
you
want
to enjoy it.
It's Thobane Route P.
Kwele.
Thobane Route P. Kwele. So mlalele umlandele nje ngoba Thobane Route P. Kwele. My brother, sikufisela konke okuhle ne.
Okay, ngiyabonga kakhulu.
Ubeke kupushe ispan sakho naso zama ukuthi sikupushele ispan sakho la emsakazweni ugwe right ne.
Ngiyabonga kakhulu.
Danko.